Kha tshitatamennde tshavho phuresidennde vho rumela mulaedza wa ndiliso kha mashaka, vhashumisani, muta na ṱhama dzavho tshanḓa tsha minista ofisini ya phuresidennde, vhalavhelesanaho na vhaswa khathihi na vhathu vhane vha khou tshila na vhuholefhali. Vho-Mkhize vho tholwa kha vhuimo uho nga ṅwaha wa 2019. Vha ḽihoro ḽa ANC na maṅwe mahoro vha khou lila u fhira shangoni ya Vho-Mkhize.
We're going to miss her courage and energy at the fourth coming local government elections. We're going to miss her in our own national executive committee.
We have lost a scholar of note. She was very passionate about her work.
Vho-Mkhize vha khou lova vhe mudzula tshidulo wa tshiimiswa tsha June and Andrew Mlangeni Foundation. Vha tshiimiswa itsho vha vhaṱalusa sa thikho ya muṱa wa Mlangeni.
As a foundation, we are going to remember her as a very humble person, a very dedicated person. You know, she was very passionate about the work of the foundation.
Phanda musi vha tshi tholwa sa tshanḓa tsha minister ofisini ya phuresidennde, Vho-Mkhize vho vha tshanḓa tsha minister kha muhasho wa tshumelo dza ndulamiso, tshanḓa tsha minister kha muhasho wa mveledziso ya ikonomi, tshanḓa tsha minister kha muhasho wa vhudavhidzani kule na tshumelo dza dziposo, minister wa zwa muno na minister kha muhasho wa pfunzo dza nṱha. Vho ita na u shuma sa muimeleli wa lino shango kha la Netherlands. Ndudzanyo dza mbulunga ya Vho-Mkhize dzi kati.